uja mu kibira utazi ugaca inkoni utazi mu gihe umuntu yinjiye mu ishamba rizitanye atabanje kuritata cyane ngo abafise urizi amuci imbere ntankeka ko hakwa cyane kwirenda kutaronka icyo yarondera mbere akazimira ibyo birumvikana kandi byofasha gutegera gatoyi ibyagiye birashikira igihugu cy'u Burundi muri kahise ka kure na kahafi birababaje kubona urwaruka rwamarugwa mitego y'abantu barukoresha ishano barangiza imigambi mibi yabo bakagwihakana canye bakaruta akanuka uko niko kuri kubishe kubona no kumva kandi niko twashaka kubakingira ngo nimuze musubire kujana y'abagumu nifuza ko ako kabi katosubira numva fise itegeko mpamagariwe ryo kubafasha ngo mubandane urugendo mudatsitara muri inzira yuzuye amahwa n'amabuye mbere hamwe mugahura n'igipfungu kitabazibira amaso